15 minutes to death. Le Facebook a fait un peu de temps, je suis 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 un peu de temps, James was in show me now Billy move up and on the shack hallelujah 12 minutes after now so Pere panti futhi sibuyele enkandla. Aha! So! Tuka matata. Aha! Get up on my wife, you're not 50. Deben South Beach. Mina wethu hey mina nina ningithathe ningifake nami. Awu kuba hope wathi ngibe khona nami. Ngimsuzu njengamanje ishumi nanhlanje ibumbe lapha nokho leshagalolono. Awusuka madoda 15 after 9. Unoxy KY uthi awusuka ngikhalela idatha lami. So
ayona noba lethu. Awu mama
awu.
Ngiyabe dinga baye.
Usuka madoda awu 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 awu. Kati ke uphakathi ke lapha nomawulo umama uPitchy. When it comes to death sentence, some women are very good at framing men. One day I will share my experience and how I survived. Uma ungaze uqanjela manga noma kwenziwe ngowakini noma noma kwenziwe ngowakini noma ke engangeni enganeni yakho uyosho kulula ukuthi asibuye isigwebo sentambo. Uso nje kanjani? Mele kahle imizuzu njengamanje iyu 16 minutes after 9 ekusakazweni nakho eyishumi nesithupha imizuzu emva kwehora leshaga lolonga. Awusuka madlasi phakathi tshela abangani bakho betshela abangani babo please Facebook yami mzawu. Usephakathi ke laphana uphelu sinandakazi uthi lithi ngqada hey awungikhumbulanga awungikhumbuzanga ukuthi ngibukele angazi soka awukuthi ngoba manje sibheke phansi ke laphana siya kudlubheka awusuka madoda hey uyabona ngempela yayikhipha le ndoda le ngoma yayikhipha le ndoda yangikhumbuza ibhova likadikadika umuntu ekhathele buye ekhulele ithambo lebhongo ledala emnyameni edlebe ludihlahla somsingazana ifinyo osiwile mhlobo awusuka unogwaja mhlophe xasha eyintethelo banakho esamazolo akesethele thuba sibingelele wonke umuntu ongenayo njengamanje pla Facebook FM ushuno isinanqa ushuno positivity 17 minutes after 9 sisho ngamhlanje sithi ngempela umgqibelo ziwu 17 October 2020 umadlisa gelu uthi molo mhlobo wami kanti-ke laphana unobesuthu ukhoza uthi yeyi wangichaza nangumsakazi mele kithi hawu heyi lalela uyabona umasikandi aha so umasikandi yabona ngempela umasikandi ngendlela okhuphuka ngayo yabona abantu ngendlela abakhuphuka ngayo futhi ababukele njengamanje ulive wami thathe nje lethuba ngikubonge lapho hleli khona kuwusifiso mohlo ngamsimango sithi sizingqongqo bayazi bayivuma iBlack Facebook FM awusuka mele kihle bani awubani awusuka bani
yedini mamalala lefulu wazana
kusazogezelwana izolo inetwork ngibambe ngophondo namhlanje lutho ngempela uhlubheke uthi nyamemeza ngisentabeli ngifuna inhliziyo ezizwayo Black Facebook FM ushuno isinanqa njengamanje emsuzu 19 after 9 madoda kanti-ke usephakathi laphana umabutho dube uthi angisiye umlandeli kamasikandi kodwa wena nkunzi wenza ube mnandi hey wenkunzi umnandi umasikandi phana uyena sinandakazi uthi wadlala beshu awuphakathi ke laphana ukwazi ixolane uthini manje weshenga uthi nginawe comrade lami ngikhomrade makuthiwe
oh,
saso sabuza khona ukuthi mathanga isigobo sentambo kumele sibuye yini abanye abantu bane experience ebhlungu njengobesho ke lapha noma uma bathi unqomo lentombi sinokuzithi what a night lesho ke experience yakhe ngaphela imsuzu njengamanje ingamashumi amabili lapha na emva yohora leshiyaga lolonye 20 after 9 how so hey suthu uthi yeyi ngihlalise phansi ivosi yakho emsakazi yeyi hlala phansi ulalele le Facebook FM tshela abangani bakho betshela abangani babo uthi ngikhona ngiphakathi ngithelelekile mele kehle njena ake ngikhuphuke ngeyimbangi-ke manje lalela-ke yazi into engizoyenza manje ngizoyenzani ngizofika ngifake iyimbangi zamanje ezamanje bese ngifaka lezi zakudala ezizaziyo okwamanje ake sikhuphuke-ke manje sibheke phansi bathi indlamulenze ey'nsizweni indlamulenze ey'ntombini utsotsi 21 minutes after 9 lalela sokhupha ngengengazo laphana iimpangi sikhuphe ngayo ukhuzana emva kwalokho sothola igcwama elisha bese sibuye sithola umgqumeni sithole naye laphana indidane lalela sebaqhathe uma sikandi nje lona awu so mela kahle aha awu so lo tjoti awu so hey sangi sanga juluka
umna ngiyashela ngozo wathu yangkanda
siyayiqhatha-ke manje phela kufacebook fm ufave ukhuzani ithi abukhulu ma ufave laphana igcwaka melisha uthi abuduyazi lalela hey wangishela uthotho wangishela uthotho wathi yangithanda usunje kanjalo usiphesa ihlezulu uphethe laphana ukhuba ongako othotho abashelanayo uthotho wendawo uyaziwa lo isigebengu esidala athi leyo mkhala kudala sephakathi ke laphana siphesihle masiya ukuthi ushona nkabi danko inkaba izona phakathi ke laphana ugogwamba usibhathanyo athi wemzukulu sikhona khehla lagogo danko awubathi ushuna wokuhlokoloza kumele kii abona bayakhala abantu bathi kuphuka damela usize buthelezeabona-ke use unokwaba zulu undaba ezitha yeye wawethu wena uyadanza kuphela laphana ubusi ibhathoni kogwami uthi isigwebo sentamba sibuye noma kanjani heyi asazi awucabanga sekuyingane yakho sebeyiframe yagogo sebengiframe unokusikhey white uthi apu blue nation hey washeshe wavota washeshe wavota yini angakuyisoleni iseze phela igcoko melisha ukwenta kunkululeko ndimeni uthi watching from Swaziland danko hey sazi ngikutshelile ukuthi sokhuphuka ngengoma yegcoka melisha sokhuphuka ngengoma kakhuzani bese sikhuphuka ngegcoka melisha ake sigijimeke manje esibheke phansi emdletsheni asuka amadoda uduyazi bathi sikhove sabheka into ngoma amehla amhlophe kwaxegisimile entombini ngangimputaputoza bayavota balokhu bethi abkhuzane abanye bathi abduyazi
91.
uthi aphumzilikazi ababa wami ibhobha lika Dika Dika umntakhathele hey bangakulindele wena yokuthi ngoba ngakuzwa uthi ngidlala uDion usizo mtshela uthi up Fiona Fifi sinqandakazi ungatikela phala upitch uthi aphumqumele ibhobha lika Dika Dika yabona ke sikhuphuwe ngengoma siphinde ke manje sibheke phansi umtheshowe siphathe lapha kodwa umhlenyana manje wedala iphi ifiga yakho ngayibona kublack Facebook ngayibona ifiga kodwa manje angisayiboni nakho usungihlekisa ngabajida dali hayi mani iyaphendula ke laphana inkosikazane ithi hey ngasho ukuthi angikhwecile anaubheka phela nandi abantu abashutha bekhwecile yothi ubona ifiga uwelis jonas uthi abhuba likade yadika Jama James using a machine of a tattoo and being better for the shaka lunya 32 minutes after now. Hey, Lalela, can't get up on an oxy white. The blood is thicker than not. Question of one to work. Who's your darling? I want to play Facebook. If you come up, I want to play Facebook. What's your next? Hey, when next? Not land, I want to know.
Don't send any storm in the pony side. I'm in the show. Now, it's in the Africa. I'm in the Africa. Don't send any storm in the pony side. I'm in the show. Now, it's in the Africa.
I'm going to go to the house. 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 I'm going to go to the house